Anje wenda bazi muri wetu comedy wetu mukina Jean muri Yesu muvuga ibintu by'Imana reka ndababaze kwanze zaje gute impano mwayivumbuye gute ubwo bwanwa abantu ba nubwi wanyu canke nibo mwamaditse ko
aba gutera charge
turi nabwo rimwe na rimwe
turabona ariko nimubise ubunganu
ni ntubona ntubona ngaho bese ubwanwa bworoshye nayo
ariko ubise ubwanwa ponye nubwo ngaho ntiharage
buri ko
mwama muri salo gutora imishati canke
ni twa kubwiye ko ari imishati
oya wavuze ngo ni tel charge
eh mugati tel charge tugira tel charge burundu
genda ubwire baba hungo kina comedy z'ubugugu Timu iwanyu yahishikiye atagufyina tuje gushikana comedy y'uburundi kwisi yose ntonyene tuzobikora kukabandi bose tarabana niye
urumva gerimo
Hello hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV muraho murakomeze ko mumeze neza abo mpita meze neza nabo usenge imana kugira ngo ishikare kugira neza kuri mikoro kumwe na Ange Irankunda nyuma ya kamera ni Juma Jokes wa muntu wanjye nabikora neza today rero nabazaniye ibintu bishyashya ngo ndabayishyira update kugira ngo mumenye urundi burundi muri industry y'urundi bimeze gute ndi kumwe n'abantu abantu bazi cyane mukunda abakunzi babo baraza kuvuga ati wow turabazanira ibintu bishasha biryoshe turabazanira impano nyinshi narababwiye yuko tudahengesha kubazanira ibintu bigezweho reka rero ndabaramutse ni sawa
ego ndashima
murakomeye
ego
cyane gose
murashaka kunamuka kugira ngo abakunzi banyu abakunzi bacu kugira ngo babone abantu nabazaniye ni bande
Un problème.
Surprise! Murabona yuko nabazaniye ibintu bishasha mutamenyereye muri Buja Hit TV nabazaniye ibintu bishasha mwitwa bande ku batabazi.
Potential Radio Kishanti.
Potential Radio Kishanti. Uyundi nawe?
Mu bisanzwe. Ni kubibutsa ahubwo ari ushobora kwibagira itsina ryacu nkuba yagibagiye NPPiro Jimyembe inshuti ya bose
ego ari uwundi umudada ari impande yacu nawe nyene arashaka kuvuga akazina kiwe n'amahoro
n'amahoro
umeze neza
ego turashima
mwitwa bande
mwitwa Gloria
Gloria murabona n'umudemu mwiza umukobwa atagase rero akorana n'aba anyu baza kutubwira ninde abatamuzi baza kumumenyeraho kuri mikro ndabibutse ni wa undi nyene aguma tuzana utuntu dushasha reka ndero kugira ngo wibutse abakunzi bawe canke abakunzi bacu abatari babazi murashobora kwidondora mu buryo buramvuye bwa undi nyene mumenyereye
ego kuba nkwanza bari basanze batu bagiye kwanza ikintu tuma ki ndabibutsa kare twebwe nyene ndarinda kwere oha ikintu cyo tuma ndabibutsa kare twebwe imana ikunda bayo ko baroga ntibishoboka nagerageje ntibishoboka potesho pe pelo le kamvoge ayayayaya yabarozi ni homori
ni homori
Tesa tesa kopela ibi tuzoyibona ku munsi buherezo tuzoja muri leta gusaba uruhushya nanzugiremo
bakunzi bacu urabona yuko niba abantu nyene nta fotokopi twazanye niba abandi nyene mukunda bamwe mumwitaho mukurikirana ibintu byabo mushaka kumenya ni bande bakora ibiki muntu umwanya bari mu biki reka rero turaza kuvugana ibintu byinshi byerekeye aba mubazi nka jewe ndabazi muri wetu comedy wetu mukina Jean muri Yesu muvuga ibintu by'Imana reka ndababaze kwanze zaje gute impano mwayivumbuye gute
mu bisanzwe impano kugira ntuyivumbura kubwa impano mu bisanzwe urayikurana wanatuyabwiye mu bisanzwe ni ibintu twavukanye twakuranye nabyo kuko kuva tukiri abana twatangiye gukora ibintu bya comedy dukoresha fone y'amatushi twakoresha fone y'amatushi mbwa tuko dufise indoto yo kwipfuza no gukoresha kamera ama android amaze kuweza hashaza umuntu adukora na android turaryoherwa cyane gusa umunezi watumana cyane gusa ariko imana yagiye irahezagira ibintu bigenda birahindagurika ari impano yaratwaraye amanya musanze
uvuze yuko impano umuntu wese arayivukana ariko kugira ngo umenye ati mfise impano iyi nshaka kuyikoresha uku uyu ni ikindi kintu umuntu ashaka kutwibira akabanga mwatanguye ryari neza na neza
okay neza na neza igikorwa nyazina cyanke kutangura nyene kubijya kuko urabona ndafise kutangwa kuvyifuza mukamba ndabigira umunsi tenyene kumunwa mbuga ntaraiserura igikorwa aho natangwa igikorwa cyanke vyatangwa nyene kumva ndavyifuza gutangura gukora
aho wavyipfuza uraza kutubwira ni no vuga gut inspiration yavuye he
okay inspiration hano yavuye ubu turi muri 2020 utumire kwambye
2020
twatangwa demi 10 no twatangwa kwipfuza kugira nte gukora ndamubwira umwana wacu potential kuko ni petit frère
muravukana mu maraso
ego
hama
ndamwegera ndabwira ati potential ntituze twakora ubu comedy tubo posting ati kandi ibi bintu bizanga byo bavyiza ati mpamvu twabivuze uko twakunda kugira uburofa mu site nyene twakora uburofa mu site abantu bakaryoherwa ngo kweri kandi twatanguye gukina comedy bakiyitwa mu kirundi cyiza uburofa
nje twabashije kugira ngo uburofa
karege comedy bayitwa uburofa mugabo kweri miss kandi iteri imbere ibintu bigenda birahindagurika ama ntuze imvuga igenda nahindagurika
terabwo
bayitwa comedy
ariko karitwa ngo kuza muragira utu video hari ryari neza neza
okay the video ya vle kwanza ntwayitanguye twatanguye 2019
urumva ni imyaka
aho niho twatanguye igikorwa nyazina 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 ahandi byari mu ndoto twabikira ku mafone y'amatushe nyene by'abana muziki
yego mwabifashijemo nande
okay cyambere na mbere kugira ufashwe umanze ukerekana ingufuzi wawe ntuzoguma wicaye hajya angu ugomba gufashwa tani nguvu wakoresheje oya twe natwe twamanje turavunika turabishamo ingufu nyinshi cyane rwose video za mbere twatanguye twazikoze ku giti cy'iwacu na potesha ego
mwatanguye video ya mbere mwakoze ni iyi ku bato bayibuka cyane bato bayibuka
izo video ntizari hiti cyane rwose urakize impamvu nta cyano twe dufise ku postinga ko yari ifatishije ego
muca mutangura gukora video muvuze muri 2019 mwakoranye nande byagenze gute muri make
muri make nitwe tuyoruganije turikorana turarondera abakinyi ikintu cyose gisabwa muri shuti turakirondera kabisa nitwe tuyoruganije
ku mafaranga y'iwanyu
ego
muratangura murakora muduha video ya mbere uri Yesu ninde yari Yesu
mutatangura imva ariko kimeze mutatangura gukora no rya tudukora bya Yesu tutatangura dukora video zisanzwe kaza turagenda twinginga abantu ku mastudio ngo banayerekane tukinginga kubera nta twa dufisa twishira tukira abana bato cyane rwose tukagenda ku mukristo ijyo twaminginga cyane kuko twafisa ka comedy katore nimba ari umuntu ufumuka mugwira inyongera mbere ije twaravunise cyane rwose mbere twa cyusanga aranaduhariye ugacyusanga ngo manza ngo mu mpikiyeri aze vo ku mamezi tukagitanya tubaze ko twagomba kwinondera izina
urumva yuko bavuye kure byabatwa ingunyishwa ngo bubake izina hari video mwa iyo video naho ndavuga mukina muri Yesu bimuja
ego
zo zaje gute
bijya uko bimeze mu ntango yo izo video ujyana twakora nari we wetu niwe yari ntuze yazishooting nazikoze arangera arazitwa zikoze twamuhaya amafaranga abona kubera yabona ibikorwa tuko twakora umengo nibwo tukiri batoti turashoboye
muri mabwira rero wetu ntawurimo we muri ba abantu basha baratanganya ukuntu we toba yambaye ibyangwa byinshi yambaye ikanzu ntaboneka mu mazi ibaye nitwari umwe muri abanyu urumva mbwabo aba n'abandi ku gaswe kabo
ego
muca mutangura gukina ibintu by'amavideo
ego
mwisopa ku mafaranga y'iwanyu
oya maze kutwe ehe
mwebwe mwarakinanye na wetu muri kumwe ariko mu nyuma muravana muza gukora iby'iwanyu ariko mwariko murakora muri bijuju bitatu Jean muri bijuju bitatu ibyo bijuju bitatu ni wewe
no piro n'ikigogo cya gatatu
yego n'ikigogo cya gatatu biraborohera ariko mwakina mukontrola na makonzi byagenda gute mwarigiye mwababazanye ugasanga
iyo uri mu murimo uremera kuvunika no gukira kandi iyo uri kurakora ikintu Ura ura chere kana kari seri ye hakia tuwaru ome kana nye ne tianya
Za seri ye nye no mkababa za
Kani nda tofisoro kukupimira
Eko
Ego yo oya
Tofisoro kukupimira
Oya zanda visante Uro abakunzi banyu babakurikirana musobanu bakurikirana cyane kandi babakunda umuntu ashobora ku dad akantu kiwanyu muvuga ati twatanguye mu ndirimbo baragira indirimbo bagasubiramo indirimbo ndaza ama bayita gute
remix
ama remix y'indirimbo zigezweho babaze gukora indirimbo zine bakoze ya Satsby
Fizo
konsa kinko
ya kinko
ya orege
yego
izo navyo byaje gute
ikugira bize byo kugira tugira tukome dukora ama remix cyane gikorwa cy'amutama manager wacu akestani niyafuza ati muze murasura mu izindirimbo kuno katikane ndabona vyotoka kuko
ni muri ya comedy nyene
wa comedy ati izindirimbo ukora kare za seri tuzihindura tuzazigira muri comedy tuca turapini ya mbere twatanguye genene ya Fizo tubona abantu barayikunze turiyongera birushaho urumva ko tuzoguma dukora bizoguma birenga urugero
ariko mukora murindira indirimbo z'abandi nizo muhinduka mwebwe murafite imigambi yo kwandika iziwanyu
amusanzwe bya comedy nyine tuyerega ibintu twikora ngo turisirie man tubikora nyine tukumve kugira ibintu bya comedy kugira abantu bagire
neza ariko birabindi byanzwahita
yego
nayo ndabaza rero murafite imigambi yo kwandika muri ya comedy yanyu nyene ivyo birofa mwitanga ni birofa mukavyandika mu ndirimbo hanyuma mukayisohora iyo ivyo bintu muramaze kuvyumvira cyane
asha kuvyumvira asha twabihereye kuva kera mvuba na vuba turashobora kuyikora kabisa
ariko mwatanguye kuza abandi kugira ngo abantu bamenyere
yego kandi no kuza abandi ntituzobarekeraho tuzoguma
mubandanya mukora urumva yuko baguma bashaka gukora kugira ngo biteze imbere inyuma ya murabona yuko comedy hano iwacu mu Burundi mubona yitabwaho yifasha gute nkamwebwe
comedy yo mu Burundi noshora kubisobanura gacu sanga ndiko nditeranya nabandi bantu
oya wewe mvuze kubgawe
kubganje ko ndabibona juko no bibona nyine no inora ko mvuze ukunda bibona mwisanzwe reka bise ko mfunza amaso ntako ndabona ko nabo rekomeraje kuko mfunguye amaso nkabira abo cyo sanga bibaye amayobera ego
umva ntashushinye kubivuga ko
oya mwisanzwe juko ndabibona ni fresh kabisa
wewe ni we dog
cyose ni dog
nawe
akansi ni dog kabisa
sanguri ni iryo Ibyo grand frère avuze kerako wese nta ikintu basubura uti twebwe vraiment hari ikintu tugikeneye uravye papapol ya yandi mapeyi ukuntu comedy iteye imbere twebwe natwe bimeze uko
abona ndeka ndakwishure akanwa ndakwishure ku bantu bazabumva barumva icyo nashatse gose kuzowe nashatse kuvuga ko kenshi je bigikintu nkunda ni nacyo nanka yego abona same time ndakunda kwimvira kuduga hari ariko ku musozi ngiye nkabona igisagara cyose ho kiri kikangyohera nkaryoherwa ariko nkaraba inzu zingirimo zingana ibihumbi n'ibihumbi akaba atanakawese kiwanje karimo nkaca mbabara nkaca mvaho nababaye kandi naduze nagize naryohera yego
urumva wewe ushatse kuvuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru
abanda hiyo
ushatse kuvuga yuko comedy ufise aho uryama cyangwa kikumusaya byo babyiza gusumba icyo
rega sana kubisobanure abantu bazo kwisobanura
oya hari abantu batiyumvira hari abantu batiyumvira kure namwe icyo bazo
kwisobanurira
hari abantu batiyumvira kure wewe nta wewe komedi urabona yuko ndumva yuko washatse kuvuga yuko ntiratera imbere cyane ku buryo yo kubeshaho ja urihinzu dadi wi deplace ufungure utunga umujyango iracari down
ati mpamvu nakwishuye kujya niko ntagombye ntiturigira ibiyago birebire narinzi nayo ko tabisobanura ukigubirekeza kujya nyene kugira abandi bazosigare
baranyitse oya hari abantu batumvira kure basha kubera yuko turi mu miryango itandukanye ahantu batumvira inyuma y'uruhome baraba ibinyene biboneka
wakivuze kuri
nashatse kugira ngo ndabasobanurire murumva yuko hari hakiri ikibazo kigihanze comedy yo mu Burundi ikintu nka wewe ikintu maze gushika kuvuga uti ikintu vraiment yikuye muri comedy naho kuba ari gatoyi vraiment ndagakesha comedy kanaka
akantu maze gushika ko navuga ati nubwo ari gatoyi ati ndagakesha comedy cyambere na mbere kwanza niko na muri jewe numva meze neza naguye incuti narose incuti nyinshi cyane gose nkagira abantu benshi cyane gose tuzinanye ni nkuko ntoshora kugenda ahantu ngo mbura kantu oya ntibishoboka
uda acana mu kandi abantu gatoye ubwo bwanwa abantu ba nubwi wanyu canke nubwo mwamaditseko
oba gutera charge
nubwo batere charge ubu ntusaza ko mufite cyangwa murabumva
nabwo
turi nabwo rimwe na rimwe
turabumva ariko ntimufite ubungano
ni ntubona ntubona ngaho ubuse ubwaho bworoshye nawe
ariko ubuse ubwo ngaho bwonye nubwo ngaho ntiharage
buriko
sabye ko ari ubwo batere charge none mwama muri salo gutora imishati cyane
ni twakubwiye ko ari imishati
oya wabuze ngo nitere charge
eh mugati tere charge tugira tere charge burundu
eh burundu
ego
turabaje twenye tukamadika
eh babgamana mu mfuko ni mwahura rero atabwa nka bafise ntimuze mvuge ngo nubwo batera ko subwi wawe ikintu
bamugaje ni bwi wanje
cyaza
kirese popu kirese potesho afise bukeya nubu umugaje ni bwiwanje
nje ni wawe wewe no nta nugufise
ntabwo mfise
ubu bunga
ndaho umwe ya matonde zinariyo
ubwo ngaho kacu bureka nubwo bwiwawe
nanzigirimo
ukina comedy bakunzi bacu bakunzi ba Abuja TV bakunzi ba comedy yo mu Burundi mura ikintu mavuze ko mwakoranye nawe twari n'umugenzi wanyu ndibaza murabona ubu unye asigaye ari umujournaliste sinzi ko maze kumubibona ni umujournaliste afite icano yiwe yuguruye nka mwebwe nk'umukomedie mugenzi wanyu kubona yarinjiye muri journalism gasa umwengo ni ibintu bibiri bitandukanye ni imyuga ibiri itandukanye mubona yuko ni byiza byarashimishije canke ntibijanye
ana mu bisanzwe ibyo nturenze tubirekerama ko cyane iyo barindi inyungu ku wundi mu bisanzwe
nkaho karonse ugakora
Nkaho ko journaliste. Ntako nokora ko je sindu mu journaliste je ndu comment.
Yego. Bavuga ngo ntaje na muganya nka muri.
Ntajya nka muri ndi. Gwaracabutse ntagubika mu mfuko.
Abarundi tuzinanye na barundi kiro ibigani bafise bashe. Aha nabatwi nakunkumuye. Oba akajambo kamwe ku bakunzi banyu, abakunzi bakukirana. Cyangwa ko bakunzi bacu ba Abuja TV akankubabwira na kahoze.
Kanu no kunzi ku bakunzi ba comedy ku bakunzi ba Abuja Hit TV bashyira imbere ukudushyigikira bashyigikira biwabo abarundi biwabo ntibashyigikire bakava amahanga nkatwe duhari yego
igushyigikirana urabona ko kikiri inyuma ngaho mu Burundi
yego naho kikiri inyuma biriko biraza kuko si nka kera ubu hariho harihinduka kabisa
yego namwe
ogyo akajambo nobwira abakunzi ba Abuja TV icya mbere mbere kwanza ndamanjije gushimira cyane gose abantu bakomeza kuyani kuduhinkunga kudusupportinga kudushigikira abo bantu bakomeza kudushigikira ni babandi usanga akora duha commentaire nziza atukuno kuno kukabona tikwere bameze neza kuko abo nibo ba boss bacu kabisa
support zabo zirakenewe
management
murasi management
ubonye ego
ni nako
kajyo keza mukorana n'inguvu babitayeho ibyo
ego baratwitaye
twitaye uti
aho muri muravuga ati
turashima
murashima uko biri koze urabona yuko nabasore beza bakiri miyabaga kandi bakeneye kuba kakazuza ka kugira ngo ejo babeshe imiryango yabo bakorakora n'inguvu kugira ngo baze bagume baduha ibintu bishasha ndabwire ngo ndabakunda cyane abakunzi ba bijuju bitatu
ba pipire and potesho
ego mashaka ukanda kuri subscribe iyo mukongera kandi mugafollowinga inzu icuti zaje kugira ngo nazo zibandane zibeshaho ndabwire ngo ndabakunda cyane nundi mukobwa hari anye yatubwiye ko basigaye bakinana nabo akana muri comedy yanye
eh barakina ama comedy yacu kuko turasoroma indirimbo na ama comedy nyine
ego ndabye ngo ndabakunda cyane harakamubwira uvu
eh
harakamubwira ngire
nimba ukambaye ukamugenda kavuge ndakavuga kuko imana yampaye icyo kugira ndarikore
urashumbe mu soka
umudiye marahari
eh
ego
ara gusupporta ukuntu ukina
sana
eh
ego
grand friend
hola
nawe uramufi
mukobwa eh cyabyaranduhije
Reka turagize tubaha agapera ku yindi ndirimbo muradi uko arabarinzwe bakaje cyane.
Gendo mbwire babahungu akina komedi z'ubugugu Timu iwanyu yahishikiye atagufyina tuje gushikana komedi y'Uburundi ku isi yose ntonyene tuzabikora ku kabandi bose byarabananiye
urampagerimo
Ciao ciao bizunda bakunda cyane ciao